Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri nombonesha kure imwe rudende igushikiriza makuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye. Icyo utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyonda ko hamukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu bisata bitandukanye. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe byiza n'umunsi mwiza. Amakuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Gervais Ndirakobuca havuga ko abadandaza umubiri mu gisagara ca Bujumbura basabwa kubihagarika vuba. Abadandaza umubiri mu gisagara ca Bujumbura basabwa kubihagarika vuba mu ntumbero yo guhangana n'indwara y'ibihere by'inkende iriko irarandagata mu gihugu nk'uko byaraye bishikirijwe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca mu nama yo ku munsi w'ejo y'abafise uruhara bose mu kurwanya ikiza cakaranda gakomoka ku nkende mu bisata byose bigize igihugu yari irongoye n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca bararabiye hamwe aho ico kiza kigeze n'ingingo zikwiye gufatwa mu guhangana n'ico kiza. Byinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido wija kure. Nayo kandi nkeza bahizi Forora avuga ko gutembereza ibifungurwa bihiye muri komine ya Mukaza bihagaritswe. Gutembereza ibifungurwa bihiye muri komine ya Mukaza birahagaritswe mu ntumbero yo kwikingira karanda Mpox. Iyi ngingo yaraye ifashwe na musaniri wa komine ya Mukaza Forora nkeza bahizi. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya kane Nyakanga 2024 musaniri wa komine ya Mukaza Forora nkeza bahizi yaraye agiranye inama n'abajejwe intwaro hamwe n'abarongo yabandi mu bisata bitandukanye bikorera muri komine Mukaza mu ntumbero yo kurabira hamwe icokorwa mu kwikingira karanda Mpox. Muri iyo nama harapfunditswe ingingo zikurikira: kuhagarukanwa amazi n'isabune mu bibanza bihuriramo abantu benshi, abantu bakaza barakaraba imbere yo kwinjira muri ibyo bibanza. Gutembereza ibifungurwa bihiye birahagaritswe muri komine ya Mukaza mbere abajejwe intwaro n'umutekano bagasabwa kurikanura mu gushira mu ngiro iyo ngingo. Inzu z'uburiro ni ukuvuga restora zitagira amazi n'utuzu twa surwumwe bigiye kugarwa mu ntumbero yo kurwiza isuku. Akaranda Mpox kakaba kariko kararandagata mu Burundi aho kugeza kuwa 31 myandagaro 2024 hari hamaze kwandura abagera ku 313 nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana. Byinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido wija kure. Nayo mu yandi makuru kandi nuko umugambwe Kodebu uriko wemeza ko ata muntu azosubira kubiba amajwi mu matora yimirije. Umugambwe Kodebu hiragi ryandadaye urakurira inkoni ku gishitsi habiteze gutsinda amatora babanje guhinyanyura mu kwiba amatora y'umwaka w'2025 ndetse no mu mwaka w'2027 ko bitazokunda. Ibi yabishikirije ku munsi w'Imana mu ntara nshasha ya Bujumbura. Umugambwe Kodebu waratunganije ikoraniro kaminuza mu ntara nshasha ya Bujumbura mu ntumbero yo kurabira uko bohangana no kwitegurira amatora yimirije y'umwaka w'2025 n'umwaka w'2027. Muri iryo koraniro umugambwe Kodebu wamenyesheje ko ubusuma bwamabwibonekeje mu matora bitazosubira na gato nk'uko byashikirijwe na Kefani Ibiza arongoye uwo mugambwe, aho yagize ati abantu biteze gutsinda amatora y'umwaka w'2025 ndetse no mu mwaka w'2027 bahinyanyuye nibizokunda hari umurongo utukura. Byinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido wija kure. Nayo mu bindi kandi nuko Alexis Sinduhije avuga ko atari we yatanguje umuharire ditabara. Alexis Sinduhije harongoye umugambwe MSD arahakana amakuru avuga ko ari we yatanguje umuharire ditabara. Akavuga ko we yahisemo kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD biciye mu nzira ya politiki hatari indwano. Alexis Sinduhije avuga ko abandanya urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu nzira ya politiki. ibi yabishikirije kuri uwo w'Imana kuri Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka. Umunye politike akaba arongoye umugambwe MSD utagikorera ku butaka bw'u Burundi kubera wahagaritswe ariwe yitwa Alexis Sinduhije yararemesheje ikiganiro kuri Radio Peace FM ku munsi wejo igenekerezo rya mbere Nyakanga 2024 aho yagarutse ku bibazo bimwe bimwe byagiye bica ku buhinga ngurukana bumenyi ahatari bake bavuga ko Alexis Sinduhije yoba hari mu migambi yo kwishikana mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Byinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kuri esayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Icyo utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cyangwa subscribe naba utarafyonda ko hamukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hakurya imbibi z'igihugu cy'u Burundi mu makungu ya kuri. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe byiza n'umunsi mwiza. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko abadandaza umubiri mu gisagara cha Bujumbura basabwa kubihagarika vuba. Ivyo akaba ari ibishikirizwa na Jerevin Ndirakobuca. Abadandaza umubiri mu gisagara cha Bujumbura basabwa kubihagarika vuba mu ntumbero yo guhangana n'indwara y'ibihere by'inkende iriki rarandagata mu gihugu nk'uko byara ibishikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Jerevin Ndirakobuca. Mu nama yo ku munsi w'ejo yabafise uruhara bose mu kurwanya ikiza cakaranda gakomoka ku nyende mu bisata byose bigize igihugu yari irongowe n'umushikiranganje wa mbere Jerevin Ndirakobuca bararabiye hamwe aho ico kiza kigeze n'ingingo zikwiye gufatwa mu guhangana n'ico kiza. Mu byapfunditswe nuko abadandaza umubiri bose mu gisagara ca Bujumbura basabwa kubihagarika vuba. Kurya inyama z'ibikoko byo mu ishamba bisabwa guhagarikwa. Uruhara rwa leta n'intangereye mu gukurikirana iby'isuku hamwe no gusubizaho ibikoresho birimo amazi yo gukaraba n'isabuni mu bibanza bihuriramwo abantu benshi. Gushika kuwa 31 Myandagaro 2024 womenya ko abana 313 aribo bari bamaze kwandura ico kiza nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine baradahana. Nayo muyandi makuru ariko aravugwa nunyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko nkeza bahizi Forora avuga ko gutembereza ibifungurwa bihiye muri komine ya Mukaza byahagaritswe. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya kane Nyakanga 2024 musaniri wa komine Mukaza Forora nkeza bahizi yaraye agiranye inama n'abajejwe intwaro hamwe n'abarongoye abandi mu bisata bitandukanye bikorera muri komine Mukaza mu ntumbero yo kurabira hamwe icokurwa mu kwikingira karanda Mpox. Muri iyo nama harapfunditswe ingingo zikurikira. Hapfunditswe ko hagarukanwa amazi n'isabune mu bibanza bihuriramwe abantu benshi abantu bakaza barakaraba imbere yo kwinjira muri ibyo bibanza. Gutembereza ibifungurwa bihiye birahagaritswe muri komine ya Mukaza mbere abajejwe intwaro n'umutekano bagasabwa kurikanura mu gushira mu ngiro iyo ngingo. Inzu z'uburiro ni ukuvuga resitora zitagira amazi n'utuzu twa surwumwe bikaba bigiye kugarwa mu ntumbero yo kurwiza isuku. Akaranda Mpox kariko kararandagata mu Burundi aho kugeza ku 31 Myandagaro 2024 hari hamaze kwandura abagera ku 313 nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine baradahana. Nayo mu yandi makuru kandi nuko umugambwe Kodebu wemeza ko ata muntu azosubira kubiba amajwi mu matora yimirije. Umugambwe Kodebu iragi ryandadaye urakurira inkoni ku gishitsi abiteze gutsinda amatora babanje guhinyanyura mu kwiba amatora yo mu mwaka w'2025 ndetse no mu mwaka w'2027 ko bitazokunda. Ibi akaba yarabishikirije ku munsi w'Imana mu ntara nshasha ya Bujumbura. Umugambwe Kodebu waratunganije ikoraniro kaminuza mu ntara nshasha ya Bujumbura mu ntumbero yo kuraba uko buhangana no kwitegurira amatora yimirije yo mu mwaka w'2025 no mu mwaka w'2027. Muri iryo koraniro umugambwe Kodebu wamenyesheje ko ubusuma bw'ama bwibonekeje mu matora bitazokunda na gato nk'uko byashikijwe na Kefani Ibiza arongoye uwo mugambwe aho yagize ati abantu biteze gutsinda amatora yo mu mwaka w'2025 no mu mwaka w'2027 bahinyanyuye ntibizokunda hari umurongo utukura. Umugambwe Kodebu waragarutse kandi ku ntererano iri kiratozwa mu gihugu cyose bikozwe n'umugambwe CNDD-FDD aho bamenyesheje ko ibyo bari gukora biteye kubiri n'amategeko, bakavuga ko intererano itangwa n'umunywanyi gusa atari abarundi bose. Muri Kodebu bakaba barasabye abanywanyi babo ko nabo botanga intererano mu ntumbero yo guhangana n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hari kuvugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe byiza n'umunsi mwiza. Icyo utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe no kumanuka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Hari abahanditse ijambo sabone cyangwa subscribe. Urafyonda ko hamubudushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu makungu ya kure. Ugire ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza, ndetse kandi unabandanye uraruranirwa mu byo uri kurarangura ndetse n'ibyo utegekanya kurangura.